Uzukhumbule kuba kwivideo esedluleyo siyibonisile ukuba xa une-circle mhlawumbi ene-center apha ze u-OD ya abe yi-radius yakho, ize i-OD lowo okanye loo radius yakho yahlule okanye isike ku-AC. Loo nto ithetha ukuthi siyibonisile ke kwivideo ezidluleyo uba u-OD uzawuba perpendicular kubani ku-AC. So siyibonisile ke uba u-OD uzawuba perpendicular OC. Ungaphinda ke uyozikhumbuza mhlambe kule video idlulileyo uba besisithini na ukusho koxalenyewe. Besambonisa ukuba ivideo iilayini zakho okanye imigca ekwazi uba njani perpendicular. Kodwa kweli cala ndifuna ukubonisa uba uba siyayazi uba u-OD u-perpendicular ku-AC, fanele sibonise ke ngokuba ziya bisector okanye ngamanye amagama ziye mhlambe zisikane ke iilayini zakho okanye imigca yakho. Apha ke siqale ngo-bisector ze sabonisa ukuba zi-perpendicular. Kodwa into esizawuyenza ke apha kuba siqale ngoba ewe zi-perpendicular okanye zenza u-90 degrees, kodwa ngoku sifuna ubonisa uba ziya-bisector okanye ke zifika zisikane. Sisabonisa loo nto ke, kodwa loo nto ukuze siyenze ke fanele siqale sizobe ii-triangle zethu. So sizawudibanisa u-OC no-OA. Uzikhumbule ukuba OC no-OA ikwazizo ne-radius zethu, so ithetha ukuthi ke ziyalingane kuba kaloku zii-radii zethu. So ithetha ukuthi ziyalingana. Sawubeka ke laa migca ke ukubonisa uba zitheni ziyalingana. So siyayibona ke uba iyaphi yonke le nto kuba kaloku okay, mandibeke le point ithi ngu-M kwenzela uba sizoyazi uba usuka ku-AM MO. Siyazi ke u-AMO uba yi-right angled triangle, ze u-OMC naye aphinde aba yi-right angled triangle. So ithetha ukuthi zi-hypotenuse ezi zinomgama olinganayo. Uzukhumbuleke uba ezi triangle zombini zikwahlulelana ngecala elinye elicala elingubani elingu-OM. So ithetha ukuthi u-OM ulingana nomnye u-OM. Ndiyathemba siyavana ke ukuzothi ga ngoku. Into esiyithethileyo ke kwividiyo edlulileyo kukuba ndingathi mhlawumbi na mhlawumbi luqikelelo, singatsho uba u-SSA akayiyo intoni, akayiyo i-congruency postulate. So ithetha ukuthi asinokwazi uqikelelo ufanafaniso ku-SSA, kodwa ku-RSH nguye yona intoni i-congruence postulate. So ithetha ukuthi singaqikelela ke ngoku ufanafaniso kwii-triangles ezimbini apho enye nenye zombini ndifuna ukutsho zizi-right angle triangles, apho kukhona i-right angle triangle kunye necala kunye ne-hypotenuse, kuba kaloku u-R umele right angle triangle, ze u-S amele u-side, ze u-H amele u-hypotenuse okanye elona cala elide kwi triangle yethu. Uzukhumbule ke uba uphinde wanayo kaloku uba ne-line engu-OM etheni efana nqwa nenye, iphinde silingane nge-hypotenuse ze zilingane ngala ne-degree. So singatsho ke ngoba u-triangle AMO u-congruent ku-triangle CMO kuba kaloku sisebenzisa u-RSH okanye siqikelela ngo-RSH. So enye ke into esizayibonisa ke kukuba u-AM mandike ndibhale ngomnye umbala. So sizokhumbula uba u-AM ulingana no-MC. So siyazi uba u-AM ulingana no-MC kuba kaloku ziyakhorespond okanye ke zinako ukungqamana ngelethu ulwimi. So ithetha ukuthi eziya ziyalingana, ze nezi zilingane, ze nezi zimbini zilingane. So ithetha ukuthini ke laa nto? Ithetha ukuthi singakwazi ukuthi ke ii-triangle zethu ziyafana. Enye ke indlela esinokwenza ngayo kukuthi ke mandiyibhale apha ke bantakwethu, singatsho ke uba u-OC, singatsho uba ezi zimbini u-OA OA manje ndibhale nje umcapha ba ndibonise nje ba siyafana OA singatsho ba uyalingana no OC kaloko uze siphinde OM alingane ngokwakhe so OM alingane no OM into nenye siyaziyo siyayazi kaloku i-Pythagoras theorem ukuba ndibhale ngomnye umbala kwenzela uba so uzokhumbula uba u-AM squared umdibanise no-OM squared kumele uzekile uba bekunike u-OA squared so fa bakunike u-OA squared kuba kaloku lena sithetha ngayo apha yi-Pythagoras theorem so yi-Pythagoras theorem sithi kula macala amabini wadibanise mele asinike ntoni i-hypotenuse nganye lona cala elide kwi-right angle triangle yakho sesiphinde nakweli cala lenye i-triangle uba kwi-triangle engu-COM uba siyazi uba u-CM squared umdibanise no-OM squared mela bakunike u-OC squared so siyazazi ke ngoku izinto ezimbalwa siyamazi uba u-on ulingana no-oc so singatsho ke apha sisuse u-ca sifake u-oc so uzayibona ke leno uba yaphi ukuzothi ga ngoku uzayibona ukuba xa unohlula amacala amabini ungafumana le nto okanye uyikhangelayo so ungathi u-AM squared ulingana no-OC squared uze ususe bani okanye uminuse u-OM squared so eli ke licala lethu langaphi lasekunxele kuze kungaphe kunene ke utsho ke ngentliziyo ngenaxhala uba u-CM squared yena ulingana okanye equal to OC squared uze ususe u-OM squared uze xa uthatha i-principal root okanye i-square root samacala amabini kuba kaloku ufuna ukufumana icala hayi icala eli-squarishiweyo so ungatsho ke ngoba i-square root salapha ne-square root salapha zilingana no-AM okanye no-CM kuba ezi zimbini ziyafana so singatsho ke ngokuba u-AM ulingana no-CM kuba kaloku ziyalingana so ungatsho uba AM ulingana no-CM ungayibona ke le nto uba mhlawumbi ibuqheleka ke kwinto ebesesifundile kwaye nawe xa unomane uzinika ixesha loba umane uzipraktizela wethu umane ujonga namaphepha wakho ungayibona uba le nto iphuma ngolophi uhlobo na ukanti kaloku usakwamkelekile ukuba uphinde ubuyele kwividiyo ebesesizenzile ujonge zonke ke ezi zinto ozifundileyo ngento ngecongruency okanye ngokufana kwe-triangles zokuxhomekeka kuwe ke ulonwabele nosuku lwakho.